ne olunaku lweggulo ssaawa nga 5:00 ekiro yalabiseeko ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Abasirikale baffe olwamulabye ne bamukwata era n'atwalibwa ku kitongole kyaffe Kireka. Olw'okuba foyiro olwedde yatwalibwa mu kkooti, omwami ono naye ajja kwongerwa kw'abo abavunaanibwa atwalibwe mu kkooti avunaanibwe emisango gye gimu nga gye twavunaana abakozi be.